umdali wakho.
Hey.
Ngikafika imina oyothindayo ayindi yolela.
Hey.
Ndiyini
imihle.
Ndobhinqiswa.
Umntu ngelithuba awesonweni waba nesono emva koko wafa ngokwasemoyeni athi umbhali we spiritually dead. So uzala nje awumazi uThixo. Kunkulu mnano akona into yobanaba indima yomoya mayiphunyezwe yondliwe kodwa ukwazi umazi uThixo. Thatha umntu ngoku uze umkhumbule umdali wakho. Johnny, even from birth, you were disconnected.
Yes.
Amen. Kuna silibalayo, thika wasinika ingqondo. Amen. Sikwazi ukucinga. Wasinika indalo yakhe. Kwathi ukucinga kwathabatha kodwa ufike ntoba xa ebona umntu ezintaba, ebona elilanga, ayibona la mazulu. Ithi ngqondo akekho umntu ofana nam oya kube udale oku.
Ya, nkosi yam,
yes.
Aleluya.
Fika ngoba ingqondo iphele ukucinga ke ngoku. Amen.
Amen.
Ngasibheke emadlakeni sizawuva. Uthi xa ubona la mazulu nelilanga, ibe khona into yathi kodwa ukhona lo singamaziyo osidale sonke sizinto kuba apha kuthi akho nomnye esimbona uba unokwazi uzenza ezinto. Le nto ibangela uba bekho curiosity ebethe ubhishophu izolo Thixo wamdala umntu ngokomfanekiselo wakhe according to his image and likeness. Thixo wacuntsula izinto
ezithile. Amen.
Halleluya.
Enye yazo yi-creativity kodwa umahlungu lo uThixo kuphela odala into ekhoyo kwinto engekhoyo. Thina sidala ekhoyo from kwekhoyo. Uze umkhumbule umdali wakho ngekafika imini oyothi ngayo ayindiyolela. Sawubheka amadlala.
Yeah.
Halleluya.
Asizokunika impendulo sawumka nemibuzo elowo. Amen. Wayifuna bayithela ukuthini xa ithi uze umkhumbule umdali wakho. Ingekafiki imini ngayo oyothi ayiyolela.
Akusemandanga.
Makabonge.
Amen.
Ngekafiki imini oyothi ngayo uculo in my time.
Yeah.
Ngekafiki imini oyothi ngayo soyibona into yokuba ngaba uzamnabela ukaka.
Hey, manjey.
Makabonga uThixo.
Amen.
Ngibhange incwadi yabasekolose. Zathiko sokuqala. Umntwana weshumi elinesihlanu uhle nayo. Zadalwa nguye zonke.
Amen.
Zadalelwa kuye. Amen. Athe makonde wona zidalelwa usuku lwakhe.
Hallelujah.
Amen.
Ngekafiki imini uthi hlothi ngayo ayini. Afunekanga wonyena ukucinga kuba kwazifuna ngoye uyafuna ukucinga. Ungonyena uqalise abantu abathandaza umhlane emini nezolo besonyena uyokusebenza befuna imiracle yemali.
Haleluya. Lord.
Abe uThixo uthe uyawuthi ukubilo kebuzi
lakho.
You must not be lazy to think. Baba!
Do Roger Tade Linda.
Amen! Uthixo ikucebisayo ngoba iBhayibhile ayifunukutolikwa isitolika kwayo. Jombani funani uThixo esenokufumaneka. Mbizeni esekufuphi. Inkosi iyawusikelela.
Haleluya.
Amen.
Samamele kwezayo.